waleke waka Tulipo fungwa miaka mingi kamete Na kumbe wengi wetu tuliwekelewa Ndugu wazazi wake zetu waliumia Watoto wakali andandi andandi Tukaelekeza macho mbinguni Elo ila mashamba kizani Mungu wetu mbona umetuwacha Mungu wetu mbona umetuwacha na mimi
Yeah.